Hayya sharaf la yeyin hayya ku dalay
kana wud ka